abusia se se de emu ayede ade no ejedem aye sheshe eye uru e bi aye fere no Dr Kofi Amoa Abban o de ensem bia betudwa a o trese eye Mr Music Man agro won eni so no uru Dr Kofi Amoa Abban ni se ubi nim na nimfonyi na ede atoso no very nice man ni munyamfo pa ensem bia betudwa na ye se ebepe uru a Dr Kofi Amoa Abban no ona na hwan na yɛ kɔɔ internet no so a yɛ kɔ check ne background kakra no tim so yɛ obi a yɛ ɔyɛ ɔdefo ɔni oil and gas companies a ɛyɛ rigwed group ɔno na ɛyɛ ne dea na nsɛm a ɔwura Dr Kofi Amoa Abban de ato dwa ne sɛ ɔsɛ ɔnkɔte a kɔgya nkyi sɛ ɔpɛ 1 million euros ɛde ayɛ ne papa ayie nti adɔfo ɛne wɔn a ɔpɛ n'asɛm ɛmoa no with 1 million euros na ɔmfa nyɛ ne papa ayie. I know, say, hey, Shama. You know, and I grow when you so. I say, ah, then, I grow when you so, sir. I say, and name me open 1 million euros, and they are open pay ye for funeral. Now then, what jump idea now? Why you know I cry? Now then, I won't tell me and son, and find your open pay ye. And now, open pay ye, you know, if we are seeing a penny on a baby, I open 1 million euros, or they are open pay ye. We now send this as an hour, couldn't you? You can't 1 million euros now, Unimsika, don't do an answer, Unimsika crow. Ni 1 million euros ade a obetim dia ye a ono pe 1 million euros ade ye ne papa yi enti eye Dr Kofi Amoa Abban na adwen a wabobɔ akyere Kojo Antwi ne no se Kojo Antwi nje asa agro na odi no se opɛ 1 million euros ne dia ono na japade na waye no ontom yensa na onfa nkoye ne papa yi na wunja se onam a osresre amamfo na chitafo se omumwa na with 1 million euros onfa nkoye ne papa yi okoso akyere mu se 1 million euros no aye ben kwa na wo ya unye 1 million euros. Ewi ase ni penny na eba na se dey. Inti yeye Dr Kofi Amoa Abban. Asama wa nonso adi abetu jano. Onu wana ye CEO ema Ringwed Group Oil and Gas. Adi abetu jano se kwa jenchi. Sa ago no. Unye free neni so. Na sa ope 1 million euros da yene pepe ya. Ni property sa wayene wa kra no. On tome ya sa. Na onfa mkwe na ye. Inti usu meinja wajinchre. Ewe enseme yuhu. Ye chen kwa jenchi suni responsa wadebeba. Kwa jenchi responsa ubansua. Pema monsu masu ati.